your heart on your birthday. I would call, but I don't know what I could say. Only skin, only bone, and I'm flawed. Crying in your parents' garage. So I sold my eyelids shut, so I don't have to be reminded of us. Cause everywhere that I go is a photo. Every night I'm in bed with the vertigo. It goes da 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 da. Every night I'm going da 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 da